zokwama wizigira zikuta zomemukira ninara mukangowe zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza zonchisa ukirimba chijuru zizigira Yesu gusa iyo me tewe nesa
Saba ikaze kandi muri Capital Sound hamwe n'ikiganiro umuziki w'i Burundi aho dukora ibiganiro bitandukanye n'abanyi batandukanye kandi Capital Sound ihari ku bwanyu uno musi rero tugatubere ikiganiro twari twakoranye n'umuririmbyi mwiza cyane dasanzwe ariwe Yves Patience rero saba ikaze mudukurikirane kandi abasabe ntimurengane mutagize subscribe na commentaire zangu tuzikeneye cards
Capital Sound
Cut to sound.
Ni mpamvu natije kubaza ko nawe aramahoro.
Ndamafreshere ni yose.
Ego, ego bro. Ubuntu bw'Imana buguma bushikara kugwira. Ubwiza
bw'Imana, Imana iguma isiga isiga.
Cyane gose.
Okay, hari abe ko hadukurikirana rero. Ko ari bambe go umuntu ninde, fahe, akodi ki, adubatse. Woshaka kubibwira neza uburi we.
Okay. Amazina yanje ni Irangabiye. Yves Patience. Eh nkaba wundi we na mazina yanje nayo ndo mu Kristo ndakijijwe ndakunda imana ndakunda guhimbaza imana nsengera muri Abundant Life Church mungagara kwa mama Aline
mubyeyi
mama Aline pasteur shenkunda cyane
ndamukunda cyane mama Aline
hari hose kandi mubwire ko ndamukunda cyane
ndamukunda
cyane gose
nanye cyane ndamukunda kuba
Ego, no shit. Okay. Yeah, ego.
The name.
Sa.
Abujya wo munya muziki.
Ego. Munya muziki yeah,
munya muziki gute none. Sha.
Nza kubivuze kubira ubona se kino kino.
Ndabwo mfise gitaro cyane, acoustic ndayikunda
pe. Umukunzi wanje, umugenzi wanje.
Eh, nawe n'umukunzi wawe.
Cyane.
Eranje ka umukunzi wanje. Cyo bigenda gute?
Sinzira ko dabata musangi.
Oya, genda kwite musangi.
Oya, ni genda mu ngomwe ni mbugita no wife ifashe,
ifashe,
ifashe kiri.
Ana cyo mu mwanya cyo neza.
Okay.
Ne na horsa. O amenye cyari ngabire zawe.
Ngabire zanje nagiye kwitora ntevye. Natangwe kunimba muri Sunday school ndo mwana cangenda kwitora ntevye kuberako yuri umwana nyene cyambu cha bibiri ati uri kiri umwana wiyumvira gwana ya wiyumvira gwana rero twarabijana arabijamwo mfumengana icyo bingyoheye mugabo nyene sinari bwitore ariko uko nagenda ndabikuriramo niko nagenda itora shikaho nyene numva ko ndi mu kibanza cyiwanje
ikihe kibanza
no kibanza cyo guhimbaza imana ko numva ko ari cyo gihe cyiwanje cyo gukora donc ko ari cyo kibanza ndimo ko hariho ari gihuwa mu kintu nyene atari ciwawe
Okay ndagutahura. Ikiganiro cyacu rero ni umuziki w'i Burundi. Iyo twumvise umuziki turumva indirimbo, tukumva umuziki. Mbega ko uvuze yuko watahuye ingabire zawe uteba, izo ngabire zawe zitumbere mu kuririmba no kuvuza.
Yego.
Ne
ndahimbaza imana biciye mu kuririmba no gucuraranga
okay nabitahuye ne ushobora kudukishiriza ko gatoyi kugira ngo n'abari ko badukurikirana bumve koko ko turi kumwe n'umunyamuziki gato gusa ndagwa umunota umwe
abari ko baradukurikirana no kuri babonye gitari babonye ko ndumunyamuziki yes sawa none ni paka ndirimbe kandi babonye gitari
oya je sha kuririmba kugira ngo n'umuntu aza kuvyumva gusa avuga ati ego fram
hey sawa
Ego. Jaco.
Zokwama wizigira zikutazo memukira ninara mukangowe zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza zonchisa ukirimba chijuru zizigira Yesu gusa iyo me rewe nesa mubugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga Nizigiru ngami wanje
Fasha
Sizigira ngiriho Kugesa zonchisha Ukirimba chijuru Zizigira Yesu
Yokandi ndumva noheredza
Zizigira ngiriho
Na urimwo
Kugesa zonchisha mukirimba chijuru zizigira Yesu gusa
haleluya aha ndumva
Burundi
tugeze asha hadasanzwe cyane yamaso gushika mwijuru ubuyera rininji
Yesu niwe vyizigiro vyacu
amen
amen
amen ne Yves ko numva bibimba neza kandi uvuza guitar bien washoboye kumura muri iki kibanza cyangwa mu kindi
ko ntabonye intebe yungurutse
intebe yo havuze gato ngurutse
ah imana ishimwe
yego warahawe warasizwe from imana igoheza gire
ni ku bw'ubuntu bw'imana tubikesha Kristo
urabitahura cyane
cyane
nizeye ko nawe utari muri abandi bavuga atasha atari jewe
Undi bwogo undi bwogo turakunda kwihenda cyane burya ntacho turi tutagizwe burya nta nico dufise tutahawe cyo gituma rero byose ari ku gicuwero cha Kristo
mani guheza kireka
amen
chimbere
haleluya
uje kure hashoboka
amen
nane Yves ho bari gikorwa umaze gukora kiboneka
mbo murakoze mbanje kubashimira d'abord ku bwo kuduhamagara atabikogwa bigaragara turakora ari kugira mushobore kudufasha donc mudusove twegera imbere mbanje kubashimira imana ibahezagire kandi muzo kumana mu mutima gufasha aba abataha abataraho bara donc abataho barashika ibikogwa sindabishira ku mugaragaro ariko uwo numwaka nihaye amwe na Kristo ko bizogenda neza kuko ndiko ndabikora ndiko ndabitegura indirimbo zirahari impapuro ziri mu zaruzuye impapuro ziruzuye ku indirimbo asigaye bonizo nanditse nizo nanditse ishaka gushira ku mugaragaro
ndumva umwanditse akomeye indirimbo zishika kuri zinga
apuro mu muno mwanya twicaye ngato yuko turavugana ndashye indirimbo ziri ku rupapuro naranazitafye n'imashini ziri nyene ziri play umva mwanya wose ndashaka kuzikora amu mujyango kuguruka zirashika 10. Yeah.
None cyagiye kugaba ko marategura mu gitegekanya cyaje.
Bo turagitegekanya no mwaka ntuzohera. No mwaka ntuzohera izotuba izotuma ibimwe canke zibiri. Mugabo zizikogwe.
Yego. No mwaka ari fire.
Yego.
Mwaka no gukora.
Yeah, ifoko dukora.
Tuje
imbere nta ofete mu bisanzwe nta mwanya dufise.
Yego.
Nta mwanya dufise burya ejo Ejo ni tuharura cyane.
Ifo gukora abazopfeje.
Cyane cyane.
Yego cyane. Kandi nayo ndagushigikiye.
Murakoze.
Ni wagitegure uzombwire gusa.
Ushigikire mu buryo bwose.
Bwose genze gushigikira vraiment. Nzi ko uri mu jama.
Maye ndashimye.
Yego cyane. Nane Yves.
Yego.
Ego twakunze kubona abaririmbyi benshi. Hariyo
abatera ba bamenyekana n'ingoga canke batera imbere nabandi tubona menga ivyabo birayumba yomba bisigura yuko babafise intambamyi bahura nazo mbega wewe nta ntambamyi wo guhura nazo canke utubazo baguca intege bimeze gute
indirimbo sinazanditse vuba arizo nanditse vuba nizo maranye gihe kitari gito burya iyo biza kuba ari ibintu byoroshye ziba zasohotse kera nibaza ko n'umwanya tuba twicarana ndiko nda present ibyo nakoze rero intambamyi zarahabaye nk'uburyo nico novuga ko coba caratevye ariko ndashima Imana kuri kira cinzira kandi nizigira ko bizogenda neza rero uburyo buratuma ku by'indirimbo yumaze gusohoka tukayumva ku mahadyo tukayibona ku ma televiziyo burya iba yaciye ahantu henshi
kandi yasaba n'uburyo bwinshi
isaba uburyo bwinshi kandi umva aho icaho zigendera iratanga amafaranga nicyo gituma rero uburyo buragoye nicyo kintu giteba ego cyo navuga ko ari intambamyi nini cyane
donc kuri wewe intambamyi nini cyane ni uburyo
ni uburyo vraiment ari abantu usanga mu miryango itari kera bashyigikira bumva umengo ni ibintu nyine byo gutakaza ikimwanya cyangwa iki mugabo ndashima umuryango wanjye barakijijwe baranshyigikira mu byiyumviro mu kunsengera
baratahura
ibyo ndimo cyane rwose
vraiment waratomboye cyane
yego ndashima Imana
abahidimbyi benshi bakunze guhura n'ibigeragezo by'imiryango ugasanga ababyeyi ntibatahura ibyo arimwo ntibamushigikiye abavukanyi cyangwa abagenzi benshi bamuca intege wewe ko wagiriwe ubuntu kwavukira umuryango ukijijwe bashaka gushigikira vraiment ubukwiye gushimira Imana
ndashima Imana rwose yarakoze
ok Imana igweza agira cyane niye ntererano canke niye mpanuro uha abaririmbyi bakiri inyuma yawe cyane ko twumva yuko nawe ukiri mu nzira y'iterambere canke y'amajyambere canke uri gutera uje imbere nicyo kintu wumva ko wobwira abari inyuma yawe
cyo nubwira abari inyuma yanjye cya mbere na mbere nuko batocika intege mu rugendo hariho gucanana intege ugasanga uracibwa intege n'abantu bagushigikiye abo gushikiye nibo usanga ariko baraguca intege rero nobabwira ngo ntibaveko bakomeze bafate umuntu wese azi ko yamaze kwitora muno murimo ntaveko abandanya agumeko vraiment agumeko ntacika intege hajya nyine bariko baramucira intege niho akomereza ahubwo agakomera nakomereza agakomera
murakoze cyane
sabana bari hejuru yacu kudufasha gufatana amaboko dushigikirane
nk'abadudu n'abandi bose baze bashigikire
bajya n'ibyitegererezo byacu tubigira ko byinshi kandi Imana ibahezagire kandi twifuza no gushikana aho bashitse ndetse tunarengane
murakoze cyane umutumire wacu Yves Patient atubwiye ibintu bidasanzwe
patience
kitaye niyumviye patience yuko ari umukobwa ni patience
umukobwa azo kwitwa patience azo ari twijya abahungu kandi umuhungu
ahubwo ni twijya abakobwa
oya
ok era bariko badukurikirana mwumvise ibyo patience atubwiye ibintu bikomeye arateye intege bakiri inyuma vraiment Imana imuhezagire
impano
ziwe
amen
none patience nta kajambo ka nyuma wumva ko wobwira abariko badukurikirana
jambo rya nyuma nubabwira nuko ndabakunda mwese na mwese ndabakunda nawe nabakunda
akoze cyane
bo rero ikintu numva novuga ndashima Imana ko ndabashimiye ko mwafashe umwanya kano kanya kuko twumviriza nsaba n'abaririmbyi aho bari abari hasi kandi nitizi yo terme ntaje abari hasi nabari nabamaze gushika ahandi hantu ko twogerageza tukashigikirana sivyo hari ukuntu nk'abaririmbyi usanga dukorera cyane ku ama repertoire y'abantu bandikishije amazina orare n'abandi bakiri hasi bafite indirimbo nziza usanga tutariko turakunda gukoresha kandi zodufasha kandi turiko turanafashanya arico kintu nibaza ko tugiye turagikorera ko Burundi bwacu from Ireland hano twoshika usanga indirimbo nziza kandi mugabo ugasanga ntitwite ntidushigikirana
niyo mpamvu mu Burundi umuziki wacu udatera imbere
mbo ariko bizogenda neza
bivuye kuri wewe bivuye no ku wundi muntu kuri je
cyane ariko ntumva umva indirimbo donc ukumva mbo ntana ndabivuge gute mugabo kubera ko yaririmbye naka ndayikoreshe ngo kwe hakaba hari n'iyindi nyene ufite amajambo aremereye umva nyene ko ari nziza gose mugasanga nayo ntiko turayikoresha kandi iyo ufasha ukuru urayikoresha iragufasha wowe ubwawe mu mutima ukanafasha na mwene data kumuteza imbere nicyo kintu numva no usaba yego murakoze
murakoze cyane kutubashimire
murakoze namwe
mwakoze cyane kutwitaba
murakoze namwe kuduhamagara
ego n'ikindi gihe nitwabakenera tukabikora ko muze mutwitabe nko mwatwitaze
soza turiruka
soza muriruka bakoze cyane namwe mwariko mwadukurikirana tubashimiye cyane kwa mwadukurikiranye imana ibahezagire cyane ikicari kiganiro cya mbere tuzaba ikazi kandi mu kiganiro kigira kabiri sosubira